Kubalulekile ukuba umama xa ekhulelwe aye kuhlola ukuba akanayo i-HIV AIDS ukuze umntwana amkhulelweyo angasitholi isifo kuye. Xa umama okhulelweyo ehlolwa ukuba akanayo i-HIV, uthatha inyathelo lokuqala lokuqinisekisa ukuba angaphila ubomi obude ekhulisa umntwana wakhe. Ukuba akanayo i-HIV, angakhulisa umntwana wakhe esazi ukuba uphephile. Ukuba unayo i-HIV, angafumana inkxaso namayeza afanelekileyo ukumgcina esempilweni yaye akhusele ukosuleleka kwi-HIV komntwana. Oomama abanaso esi sifo se-HIV bangakhulisa abantwana abaphile kakuhle xa bethola amayeza alungileyo nenkxaso ngexa lokukhulelwa, lokubeleka nelokuncancisa. La ngamaxesha amathathu abalulekileyo apho umntwana asengciphekweni yokusuleleka yi-HIV. Bonke oomama abanesifo se-HIV banikwa amayeza abafanele ukuba bawathathe yonke impilo yabo. La mayeza abizwa ngokuthi zii-antiretrovirals okanye ii-ARVs, anciphisa izinga lentsholongwane emzimbeni, anciphise nomngcipheko wokusulela esi sifo kwabanye kwaye agcine amasoja omzimba kamama omelele. Ukuba mama wosuleleke sesi sifo se-HIV ngexa lokukhulelwa, umntana usemngciphekweni ophezulu wokusuleleka yile ntsholongwane, kodwa ngokuphangaleleyo umngcipheko uphantsi. Amathuba ayingozi okusuleleka komntwana axa umama ebeleka umntwana. Xa umntwana anokuhlangana negazi nazo zonke izimanziso zikamama. Okwangeza ekuthatheni amayeza yonke imihla, umama onentsholongwane ye-HIV kufuneka ahlale ephilile engqondweni nasemzimbeni. Oomama abangatyi ukutya okuya egazini banamathuba amaninzi okuba nabantwana abagulayo nabangamaxhoba wezifo. Ngoko ke, oomama abakhulelweyo mabatye ukutya okunempilo ukuze bona nabantwana babo bomelele. Amaziko amaninzi empilo angabanceda oomama ukuba bafumane imali yabantwana yesibonelelo sikarhulumente kwaye banikwe nolwazi ngokutya okusempilweni. Xa umntwana esebelekiwe ngumama, uyakuqala ukuthatha amayeza e-HIV, ama-ARV akhe kwangoko. Esibhedlele bahlola igazi lomntwana xa ezalwa emva kweveki ezintandathu, naxa umntwana enenyanga ezilishumi elinesibhozo, naxa sekuphele iiveki ezintandathu eyekile ukuncanciswa ngumama wakhe. Oku kuhlolwa, okubizwa ngokuba yi-PCR test, kwenziwa emva kokuba umama eyekile ukuncancisa umntwana wakhe, ukujonga ukuba umntwana akosulelekanga na ngelixa lokuncancisa. Kukho ithuba elincinci lokuba umntwana athole esi sifo kumama wakhe xa encanciswa, nangona oku kungenzeki kakhulu kangako. Kubalulekile ukuba umntwana ahlolwe. Izinto ezimbini umama anozenza ukuze angatheleli umntwana wakhe nge-HIV xa encancisa, kukuba athathe amayeza akhe, futhi enze ucantsi olukhuselekileyo. Ukuncancisa ibele lodwa kuseyindlela ekhuselekileyo kumama onentsholongwane yokondla umntwana wakhe. Ukumpha ubisi lwebele kunye nobisi oluthengwayo kuyinto eyingozi kakhulu kumntwana. Umama one-HIV angakhusela umntana wakhe ukuze baphile kakuhle bobabini iminyaka emininzi. Ukuhlolwa nokunikwa amayeza kubalulekile futhi kulinyathelo lokuqala nelibaluleke kakhulu kumanyathelo angathathwa ngumama ekukhuseleni umntwana wakhe